uzohamba naye
oh oh sizohamba naye
usizohamba naye
oh oh sizohamba naye
cha
amhlawe njabulo sizohamba naye amhlawe njabulo sizohamba naye
cha
amhlawe njabulo sizohamba naye amhlawe njabulo sizohamba naye.
On the piano, a big applause, Roland Kugelbeke.
Yeah.
Yeah.